Soundcheck Records. Nyasaye maduong' mar kedo mar loyo mosekadho koda timbe koda kwato osemiya mwa mataro ngelni madongo